Chalochi ino twikele mo Nimpanga ya weni Twalikwa te chalo Kenani uwaemba O oh, umotu kaya tusha Emotu kekala Tamwaba pokulila kumulo kumwe Yesu Iliotuka fika kulia Bakatu sengela nokutu posha Bantu twafika kumwe Yesu Kanshi iwewe munina Na iwe wenkashi Ite anyokuya Ingeela mumusumba
Oyelele
Wikala ngavena
Wikala ngavena fya
Bantutu tulibalebeshi
Tulibalebeshi
Twalikwa
Umotukatu
Tukekala
Umusumba tule ya Nimpanga ya wama Eko hine kabila Ukukuya tushamo Bantu takwa baba tonga Takwa bapo atya baba bemba Takwa bapo na balosi Kaote takwaba Takwaba po bakasai Takwaba po atyababa lamba Bantu wose twabumbilwe muchimpasho cha mfumu hey. Tukaba fena kateka uko Euka Teka no mutu ndumo wakulia kumulu hey.
Twikala kame na fyalo
kame na fyalo
bantu tulibalebeshi
tulibalebeshi
twalikwa